Movie movie bitwa small business. Bo irikira kinwa twaitanguye depuis 2020 kera hari gusanga ibintu bigoye. Me ntiraja kumugaragaro. Umva ni movie y'abarundi nyene bo ngaha. Gusa umva ntizokinirwa mu gihugu kimwe, uzakinirwa mu bihugu bishika kuri bine.
Ibihe.
Bo hari Ubushinwa, hari Kenya, hariho Rwanda n'uga mu Burundi.
Izokinirwayo canke ni iyo filme nyene muragerageza kuvuga ko muzaba muri muri muzogenda.
Oya su kugerageza. Bo ni Dinard Studios, mezo ni Dinard Studios. Abantu muri ko muranyumviriza kuri BI TV. Ni Dinard Studios turafise.
Salut guys, muraho murakomeye. J'espère que vous êtes bien. Mushimi Imana ko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba ndi kumwe na Landry. Asanzwe akora ibintu bya graphic design, akaba ari n'umufotografe, nkaba nashatse ko dushobora gukorana uno munsi rero ndamuha ikaze. Bon, twahuriye mu kajaga aho twari muri ARC Live Show, aho uno munsi baramutse bahimbaza imyaka 5 irangiye bakora. Rero hama turashaka turaganira, ndamuha ikaze rero aramutse batwumvirize.
Ndabaramukije cyane abakunzi ba BI. Mangira ndamusa n'umunyamakuru wabo gogo.
Turakuramutsa natwe cyane. Yego navyo nyene mugabo wari kubabwira.
Abakunzi ba BI musonde kuri subscribe, mangira musonde ku gakengeri. Turabakunda cyane.
Okay, nkuko mwabyumvise yabaramukije mukatwashaka atwidondore neza birenze ivyo jewe navuze. Nshobora kuba navuze ivyo bidakwiye, mugabo wabo yoshaka kutubwira ibirenze ivyo navuze.
Ah, okay. Majambo make. Nitwa Irakaza Landry Dinar. Ego nkaba ntari umunyabujumbura, sindi mvukira y'ubujumbura. Mvuka mu cyitoro cya Rugombo. Bo ubujumbura naje kubwishure kuva mu kuva 2019. Nje kwiga kaminuza. Umva gusuba kaminuza narahejeje ko nigiye kwijera. Ego.
Okay. Hama ivyo sanzwe ukora wabitanguye kuva ryari? Ni ibintu wakoze kuva kera mu cibitoke warabikorayo canke wabitanguye umaze kuza kwiga ni Bujumbura?
Bo mu cibitoke narabikorayo me kubera ntakora ikintu kimwe. Bo mu cibitoke navuga ko natanguye kariyeri ya fotografi, bo ngezi numva ndatandukira n'ibindi. Gusa umvishaje narabikora ariko ntago nabikora nk'umwuga paraporo y'ubu nk'uko ndabikora ubu nk'umwuga.
None nivyo bigutunze cyangwa urafite ikindi kintu kigutunze? Urafite akandi kazi biragutunze ajya bya serie nyene?
Yego,
birimo akanoti gafatika neza.
Yego, ijya nakujyana nivyo bintunze kabisa.
Okay, muri ivyo vya graphic design naho umuntu adashobora kuba atahura neza, ugerageje kuri vague, ugerageje ku developer ni ibiki?
Bo mu bisanzwe graphic design ni uburyo bwo gusigurira umuntu ikintu cyangwa gutanga information, ariko bidaciye mu kuvuga mu majambo cyangwa bidaciye muri video me, ari ikintu basi nke rana nkabijya bintu bona biri hariya bya Amster Kiro Yares gani graphic design. Yumva ni bya ma graphic
yana cyo adakoresha ma dessin ni bintu cyangwa ibyandiko mugabo
bivyo nyene bikivugira bikivugira utarinze kuvuga cyane.
Okay,
ubwo muhazi gusoma ashobora kubona akasoma akaronka information.
Okay, wewe ni ivyo ushobora kuba warize n'umuntu yabikwigishije byagenze gute watanguye kumenya yuko ivyo bintu ushobora kubikora cyane?
Bo musanzwe sivyo nize kwa mutere kuko razi mu kigo gucaje n'abantu bake bakora ivyo bize me mu superiore nize informatique de maintenance di machine nyene ngeze muri GR aho kuri SMCR campus SMCR niho nigiye ndageze mba mbandanya ntunze telecommunication rezo. Yego, ndahiga imyaka ishika kuri 3 ndaheza.
Okay, donc urumva byari ibintu byo gukora gutyo wonye warabandanije? Mugabo urumva ko akiranzo naho wiga mu mashine ya informatique nini ya sivyo wari kuriga mugabo swat? Apart ivyo rero vya fotografi, nibihe bindi bintu usanzwe ukora? Numvise ibintu vy'amafilme ibiki n'ibiki, hari amakuru yanguye mu matwi neza ntatahuye neza. Filme muriko murategura ica mu bihugu birenga bitanu bimeze gute?
Urumva iyo
ni small business.
Urumva iyo ni projet ifise imezo y'iwanje Dinard Studios. kumva ni timu y'abantu bakora ibintu bitandukanye aba photographe aba videographe n'aba graphic design umasi JJ nyene
umva yo ni timu urumva rafite timu
urumva oya sikese ubosi mboni kumwe n'uvuga ati do impano zije hamwe hama tugira ikintu tuvuga ati turakoze ikintu kizima turaye ko hari ibintu nga mu rundi bidakorwa twogira tukazana kugira
okay muri abantu uvuze ngo muri abantu mushika kuri 15
ego
bangana gute none mucamo baho gute mu ngukiki mwebwe muri ivyo muri ko murakora
bo turabaje ne ico twunguka namahera kuko nakazi urumva nimba habonetse kiraka umwe si cashoboye hama tugashira hamwe tu
Nakuvuga yuko haronse ikiraka c'abantu donc cyo kuja gufotora par exemple na mariage muza gukorama nakuvuga ko mugiye muri mugenda twagenda abantu batatu hagiye
bo urumva iyo umva musanzwe iryo nibanga ry'akazi urumva haba hari ukuntu ibintu bigabuye mwemba hari iyo nk'ibiraka nk'abiromeye ati bamwe baje kuri ibi abandi baje kuri ibi umva ibyo musanzwe iryo nibanga ry'akazi staff ifite ukuntu itegura ibintu biraka biba byaje bitumbere
neza okay tugere rero ivyo vya movie neza bimeze neza
bo umva ivyo vya movie movie bitwa small business bo iri kira kinwa twaitanguye depuis 2020 kera hari gusanga ibintu bigoye me ntiraja kumugaragaro umva ni movie y'abarundi nyene bo ngaha gusa umva ntizokinirwa mu gihugu kimwe zokinirwa mu bihugu bishika kuri bine
ibihe
bo hari ubushinwa hariho Kenya hariho Rwanda n'uga mu Burundi
izo kinigwayo canke ni iyo filme nyene muragerageza kuvuga ko muzaba muri muri muzogenda
oya sukugerageza urumva baba bari iyo ni bon barabikina ni
bo bari abantu bari hari yabazokinira yo hanyuma bakagarundikira mana zanye mukashira hamwe okay urashaka kutubwira mu majabo make message iri muri iyo filme kugira ngo abantu nyene bumve ko izo bari ikintu kirenze kiteze
bo message iri muri iyo filme umusanzwe banga maybe tanukanye nibi bintu bya bakina musa nkuko musamo iminyenga mu Burundi bakina bintu by'inkundo canke nka family usanga abantu umuntu bamwanka gacake oya bazo biratandukanye umva ni filme ya action umva ni small business iri mu rurimi rw'icongereza nta kirundi kirimo
okay
hama apare yivyo
mwari kinene mwahisemo gukina mu cyongereza gusa ta kirundi mushize
bo musanzwe kirundi kirundi ntabwo ari ururimi ruri international musanzwe uvuze indimi ziri international usanga haza icongereza igifaransa ngira ni igiswahili
mugabo murakonta mugabo kwa kina nsumva turabarundi ni murakonta kutoshira kwa
amasuti ego suti tirazo bari kirundi kuko urumva target ya mbere ni ngaha muhira rero kuba ari target ari ngaha muhira musanzwe dushaka dufate bya bintu batakoze tubishyire ku rundi rwego kuko uravye sinema zisohoka ngaha mu Burundi ziri lokale ni sinema zikurikirwa n'abantu bo ngaha mu Burundi
nyene mu Rwanda
cyangwa mu Rwanda abantu bumva ikirundi rero apare yivyo twashatse tuvuga ati why not tutogira target abandi bantu bakabiraba bo mu bindi bihugu
okay
yego
urumva imutegura kuyikina ryari zosohoka ryari
bo musanzwe nkuko bimeze ubu kuko ni ibintu biriko biradusaba uburyo bwinshi mbo hari abo twagiye dusaba ibintu bo dufasha bo bikiri pending bitarakunda n'ibindi umva byagiye bikunda musanze na ma ni sinema musanze script nije nayanditse bo ni sinema dufata ko izobi
wafite ko tari inkundo mugandi watubwiye message ni muri iyo film ni doc ni small business kubera ko iryo zina d'abord small business
bo iryo zina small business rifatiye ku kuntu mu bisanzwe ni urukundo rwo muri family kuko ntu usanga mu muryango hari akuntu baba babeshejweho n'agataye gatoya usanga baradandaza nk'irengarenga cyangwa utuntu tw'udutomate ugasanga barabayeho neza urumva usanga aka business gato ariko bakabayeho neza bo musanzwe ro ya famiye nyene ugasanga hari nk'umuntu usanga umubyari ko aritanga akora cyane kugira afasha umwana cyangwa iki ahubwo usanga wa mwana ari mu bintu by'ibiyayuramutwe ibintu nk'izo nk'ubwo usanga nka mere wavuye ku isoko yakoreye nk'ibihumbi bibiri avuga ati ngira ngo re agafungura iki usanga uri kuraza kumwiba amahera kugira uje kunywa ibyo bintu by'ibiyayuramutwe
okay wari kurambi
umva message rero ni ni message cyane ni kwa abantu babubona ko ubuzima bugoye muhira
ariko gacusha ibintu birewe bakacabasha kubaho mu buzima donc utarugaba
vala buzinga yego
rero nani twata kubaza wari uri kuransigurira ntiwatubwiye ryari precisément turindira umwaka amezi atanu imigenzo
bo musanzwe target sero nuko twa sero nivyo mpanga jewe ku ruhande rw'anje Msangu ndafisa wanubeshi tuliko tura bitegura na mee kujuka
Toku mbrafisa ba sponsor Kwe labisa binu
vienshi Ego, ego
Msangu Tejo wanwane hande Antuko bila sawa maira tarima kei
Msangu ngu tuliko turafashwa chane chane na fama Burundi Tuliko turafashwa ni yi kampani yomu Mzeo muri Uganda yi kiri Ego, Msangu zizo nizo ziri ya ara bazi na zongi lafuzo vigena tulazime ya mwenye Mwako urazi kumuna da Kennedy binu vienshi
Okay Uburero nshaka widandaze. Kugira ngo umuntu ari karatwumviriza avuga ati muri urya muntu nahabonye ikintu vraiment naho no bashaka kumufasha je no umufasha cyangwa no ufasha team yiwe kwera namwumvise idandaze uvuge uti wigirire publicité vraiment uvuga uti
ah okay apare yizo bo ni Dinar Studios mezo ni Dinar Studios abantu muri ko muranyumviriza kuri BI TV ni Dinar Studios turafise Facebook account ya 11000 na turafise na Instagram account ya 11000 pwede ya 10000 pwede nari nize abantu igihumbi urumva ya 10000 pwede umva ngo dukurikira naba karabikorwa byacu ama artwork dukorera Brarudi boy ama foto dukora muri studio ama foto yo hanze ama foto ya Maria Jama sirtu mubonye ama service dutanga ukavuga ati je service no ironka hama
service ushobora kubutanga ibintu byiza bwa aba photograph n'aba videograph muri abantu baba benshi cyane urabizi bo ndabizi
n'abantu
muri service yacu bo mu kazi ke wacu turabikoreramo ndabizi mbwa bako hari abantu babyidogera ariko twese ko tumeze twamwe twari ko kwatukiba ku mwanya ariko nashaka ndakubarire urabizi neza ko hari aba photograph baba benshi umuntu agutakariza ibintu bya ibyo ugasanga mariage yawe yose arayishe canke ugasanga biguhaye ibintu warababaye warumva wewe kuri wewe ni iki kintu musumbije abandi bantu wowe ubona uti iki kintu turagisumbije abandi bantu
bo icyo kintu kwisho kintu warumvuze reka ndaguha umuco bo kintu novuga dusumbije abandi bantu nuko mu bisanzwe Dinar Studios ntabwo ari umuntu umwe nabikubwiye Dinar Studios ni group y'abantu 15 harimo abakora ama animation harabazi gucapa ama graphique harabacapa ama dessin anime everything harabakora animation harabakora ama ad ibyumva ni ibintu bitandukanye rero uci umbwira ngo nk'umuntu namutewe narije ibintu byiwiwe imashini zirari zirakwiye izo ifise autonomy zirahari none wo cuvuga ngo ati
ariko reka nibabireka ngo bigira ngo kubera ngo yuko ngo babuze ngo bikoresho byo kubikora
okay apa
reka kubera yuko
apare yizo oya apare yizo reka mbanda ngo umuco kubera je aka kazi ndagakora ahantu bipfira ni hamwe uko ukuntu umuntu afata ibiraka byinshi kazi usanga ariko afise ibintu byinshi ariko arakora
bikamunanira
kumanaje ngo umva cagira ababesha nababwiza ukuri bivanye n'amahera baba bamuhaye apare yivyo naho ikintu gikunda gutevya intunze gutevya ibikorwa ni abakriya nko dufata umuntu yagwaye avance uramukoreye agace shaka muhi ibintu byiwe atarakuriya uzo mvango nukira ngo duke ngombe nda postinga ngo nukira ka video ngo k'iminota 2 me ava atari uko bavugana umuntu agiye kuri tarabazi ti ndaheza gukora bama mahera nce nta ari ugacu usanga amarara heze yafise shuguri baranagukwe fise usanzwe utashe namaguru birashika urumva challenge dura naka kazi ni nyinshi rero mumva gusa apare umuntu yakurishe neza ugasanga uri kurateza ibintu byi ubwo bujyaje ntabwo dukora muri Dinar Studios kuko usanga hari abajeje kujya kuri tele hari abajeje ku editing hari abajeje gutanga ibintu abajeje kujya umva igituma tutagira nuko hari timu y'abantu benshi dufashanya ikintu kimwe
ko muri abantu none baba jeune kandi aba jeune ari abo gutezwa imbere ari abo gufashwa ntuka ego murafise akazi muragize nimugabo nibaza ko hari ibintu hari ahantu target mufise mushaka gushika kumufise vision yihe uwo ushaka kubafasha yo bafashike
bo vision dufise nuko hari ibintu byinshi muri entertainment muri kote y'ibintu bya visuele musanga mu Burundi dahari kuko nk'ubu hari umuntu ashobora gukora video y'urubanza par example cy'amafoto y'urubanza ugacume nkane ibintu byo muri za 80 rero ikintu dushaka ni gukuramo uyu bintu abarundi
bitandukanye hano
ba ofete na technology nziko evoriyo No uyu mu director ari karafatisha camera umu director yakoresha camera muri Demir this is ntiyakoresha sha Demir 5 mu rundi ntibakoresha urumva ibintu bigenda byevoriwe rero ikintu nobwira abarundi bajijuke mu mitwe hama bajane n'igihe
kandi bamenye uko bizimbye byuma
birazinze
ukufatanye imiraka bareke kuza baratanga ibintu bijanye n'ibyo
mariage ikintu ca mbere umuntu uhayikira kumuhenze nabi aragwe ibintu bibuka mu idogera kandi bitari kwiye bivanye
mugabo urumva nawo wawici isoko kubera ko none wemera gupata nayo mafaranga make mugabo kandi uzi kuzotanga ibintu
bibi kandi
bacha bavuga bati nakorewe nana ko gasangura kuri yici
oya mu bisanzwe biterwa n'inzara biterwa no hari gusanga umuntu akeneye amahera kuko razi umuntu arakenera kuriha inzu arakenera kirakitu arakenera karato gasa neza rero aravuga ati ko mbonye kiraka caya ndashobora gukoresha kamera ntoya nk'iyi nkagenda nkagikora
ugacukora bibi kandi
atari uko wari ugasanga
uravyemera bikoze kandi umuntu niyabona ugasanga bamuhaye ibintu bigize ntagaca yidoga alors ko bakoresheje mu materiel
atabari
nibaze yuko abantu muriko muratwumviriza na ma challenge aba photographe bahura nabo cyangwa abantu baba videoist abantu ba direct ibintu byose bivana n'amafaranga watanze ushobora kuja mu rubanza rwa naka ukabura abadumiwe ukavuga ngo biratesa birarenze ntumenye imitahe yashyizemo n'amapareye bakoresheje ingene
abangana
nibaza rero kose niba ata kindi kintu wokongera ko naba nibagiye kukubaza
baje ndibaza byarizo kuko urabona n'umunsi ko tuvuganye twabiteguye ariko duhuriye ahantu hamwe turana n'ibintu bigira bitangure no vuga ko twozotegura indi content tukaraba ukuntu tubivuga ko next time nyine ibintu bikagenda neza
okay nakaza na kim tushimira abari ko baratwumviriza bose rero shimire nawe washoboye kwemera kuganira natwe ego ndabashimire cyane mwakoze kuduha umwanya wanyu mwamwumvise ushaka kubarondera none ushaka kubasigira donc watanze Facebook yababwiye na Instagram barashaka kubandikira nibaza ko mushobora kwishura mukorera hehe none
ba musandu sa dukora mu Kamenge Mirango kwibarabara gindwi Mirango ya mbere yego
okay mwabyumvise rero nibaza yuko bikwiye tubandanye tubifuriza umwaka iminsi mikuru myiza ya Noel yego ku bakristo hanyuma n'umwaka mushasha mwiza mwese abantu bose Imana izobane namwe izobashoboze kandi izobarinde ibashikane kuri uwo mwaka kandi duhe ubuzima bwiza kandi burebure
ego
nawe wakoze cyane rero
ego nanjye ndashimiye cyane abakunzi ba BITV mubandane mukurikirana ibikorwa bya BITV musonde subscribe raziko kubiraba kwa bintu ko gutera imbere kwa BITV
bari ko baradusupportinga nkuko nyene babivuze hama mugasika ko na commentaire nk'umuntu amaze guhura n'ikibazo cy'abafotografe cyangwa ibindi bintu cyangwa ari ikintu mwumva mushobora kumufasha birakenewe cyane yuko umuntu yashobora kugira icyamufashije murakoze rero cyane mukaba imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye
bye ciao